w'igihugu aherutse gutangaza ko kubera abacamanza badatunganiza bene igihugu uko bitegerezwa agiye kwishikira mu ntara zose kugira yikurikiranire imanza zose zirimo akarenganyo canke zazingamitswe n'ibiturire aho ikibazo kiraha mbega amategeko aramurekurira gusasa agaca imanza zishobora kuba zigifise isaganirizo ikibazo kigira kabiri naco nenda kibaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu cacu amaze imyaka itatu aramutswa igihugu cy'u Burundi mbega ibyo yiyemeje kurangurira abene gihugu na cane cane dufatiye ku cifuzo ciwe ko umuntu wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga bigeze ku rugero uruhe ivyamworoheye nibihe ivyamugoye rwose nibihe kuruta ibindi
bwa mbere ndabashimiye kuri ico kibazo umukuru w'igihugu yaravuze ko imanza zashitse nabi zaranzwemo ibiturire zazingamitswe n'abacamanza agiye kwigira mu ntara azigorore abenegihugu batunganirizwa ico abenegihugu bakwiye gutahura nuko umukuru w'igihugu atari wazoza gusasa azoza mu ntara ngo asase aburanishe nido nido abafitiye abafise imanza nyir'inshoberi umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama yagishije ababuramatari yarabasabye yuko bagira icegeranyo cy'imanza zose zoba zirangwamo agahaze zitaciwe nizicijwe mu ngiro canke zagiyemo utwo tunenge twari duhejeje kuvuga ivyo rero yabivuze mu ntumbero y'ukugira ahagararira ubutungane cane cane kukizigenza muri urwo rwego rw'ubutungane kugira ngo amakosa yakozwe agire abayabazwa kandi abazogaragara ko kuko bagize amakosa n'abanyene babihanirwe si ukuvuga rero ko azobabwiye gusasa ngo baburanishe ahubwo ni kugira ngo abo bajeje gutunganiriza abandi nabo baze bishure babibazwe amakosa yabaye agire ababibazwa hanyuma indongozi mu gisata c'ubutungane nazo azishyire ku kipi musanze mu mutwe w'igisata c'ubutungane igisata yashize imbere kugira ngo abene igihugu bose batunganirirwe kugira kandi zitunganiriza abene igihugu ariko zisunga amategeko indongozi rero tuzo kumenya neza yuko imanza zose zashyize mu karere ajejwe zikora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire izangonda ngo wode zicigwa ubirenze ko nawe abihanirwe ico rero nico umwene gihugu wese yomenya ntagiye gusasa ntagiye kubona kuburanisha abafise izo manza ahubwo agiye guhagararira ubutungane kandi abibaze abari babijejwe kubitunganya kugira ngo ivya makosa yabaye akosogwe ntihagire umwene gihugu asubira kurenganywa arenganywa n'abari bajejwe kubatunganiriza
bega abene gihugu barenganywa uwo bizogaragara ubikobwa umukuru w'igihugu azokora ko umucamanza kanaka ariwe yazingamitse urubanza mu kwizeza barenganijwe yuko uwo mucamanza azofata ibinyigo
ico sagaseseshwa mu rumuri umukuru w'igihugu yarahagurukiye cane guhana indongozi zose zicafuza igihugu zitatunganiza bene igihugu mu bisata byose bitandukanye no muri ico gisata aho bizogaragara yuko koko barenganije abene gihugu canke batakoze uko bari bategerezwa gukora nta nkeka yuko nabo nyene bazohanwa nk'abandi bose nk'izindi ndongozi zose zihamagariye gutunganiza abene gihugu
ariko umukuru w'igihugu kandi yaravuze yuko agiye gukurira ijoro n'umurango mbega habuze iki kugira ngo hagenwe abashaka kumufasha
asanzwe akora ijoro n'umurango nico umukuru w'igihugu cy'u Burundi murabibona aguma ku kivi yaranavuze niyo ntumbero yuko yishikira mu ntara nuko yabonye yuko hari agahazi ni kugira ngo asubire abatera intege ni kugira asubire abikurikiranire hagufi koko nibyo nta mwonga uburi sato bitaye muri abo rero bajeje igisata cy'ubutungane ntihabuze bamwe indongozi zimwe yamatera ibyatsi izo zirangwa n'ibiturire izo zidaca imanza nk'uko bibereye izo zica zangonda gode ziriho kandi abatari bake baramaze guhanwa twotanga akarorero hariho abacamanza atari bake agera kuri 40 babugoje mu mabanga hariyo abafunzwe ibihano biriho kandi n'ubu yamahamagarira abene gihugu n'abandi gutoma ku rutoki uwo wese bizogaragara yuko atarangura neza amabanga nk'uko bijejwe naba nzofatwa bazobandanya bahana rero abahanwa ni benshi hariho nabagenwa ni benshi ariko agumiza ko
ego duga kwijambo twabaje kandi tuti mu myaka itatu amaze umukuru w'igihugu aramutswa igihugu cy'u Burundi ibyamworoheye mu majambo make n'ibihe ibyamugoye gusomba ibindi n'ibihe
murakoze imyaka itatu irarangiye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramutswa igihugu cy'u Burundi mwabaje mutimbe ahagejeje harashimishije ibya mugoye byo bari bihe ibyo amaze gushika ko byo bari bihe ubwa mbere duhagaze ku migambi yashize imbere akiramutswa ayo mabanga twogira icegeranyo cyangwa twovuga amajambo avunaguye ibyo amaze gushika ko